Pega um super, fiela.
Pau, gato.
Pau, pau, pau.
You can wait.
No,
apana. Apana.
Stop it! You're hurting me!
Kila siku na mkutano wenu
lazima upige ripoti kwa mashirika yanashughulikia ya mambo.